Well, my comrades, is that even a service? How much difference is the corner politically? You are sharing my regions and we are one. So together, we remain united. FIFA together, region FIFA.
Uzumuthi ibhantsha ligcwala umoya kumalunge MK Party angayimisele ngokuhlonipha umthetho weqembu. Sanibonani uTendala eindabeni zesiZulu ze-EWN.
This is Eyewitness News.
Umholi we-MK Party uJacob Zuma wexwayisa amalunge eqembu ukuthi uma lungekho ubumbano ngelize lithuthuke iqembu. Uzuma bekhuluma emtshezi ngempelasonto enkonzweni yesikhumbuzo yamalunge MK Party yisithupha. Nasho nengozini yetekisi elibangise emcimbini owawukwakho Zuma kwada kwadunuse enkandla ngenyanga edlule. Le nkulumo kaZuma ilandela ukuthi amalunga athize eqembe ephazamise inkulumo yomunye wabaholi uThobani Zuma kuleya nkonzo. Uzuma ukhwele wadilika kulamalungu. Wathi awakubeka eceleni ukungaboni ngasolinye agxile ekwakheni iqembu.
Uma kukhona izinto eninazo ngabanye abantu akuyona inkundla leyo le. Akuyona le nkundla. Lo comrade enithi akangakhulumi akakasuswe esikhundleni. Lo comrade. Umsebenzi wethu lowo kwenza lokho. Anikwazi ukuphoxa ilokhuzana umngcwabo omkhulu kangaka. Ningasho kanjani ukuthi ningabe MK? Ningasho kanjani? Ile nhlonipho eyinkinga yenza ukuba namhlanje sithi sineyinto eyiningi eyiphithanayo, eyiphithanayo.
Uzuma uthe ilunga elizwa sengathi liyehluleka ukuhlonipha imigomo yeqembu aliphume liphele. Kunobufakazi obusho sebuvelile ecaleni lokunyamalala kwentombazanyane neminyaka eyisithupha yase-Western Cape uJoshlyn Smith. Sekwedlule iy'nyanga eziyisikhombisa selokhu uJoshlyn anyamalala ekhaya lakhe eMiddelpos eSaldanha Bay ngoNhlolanja. Bavelile futhi enkantolo namhlanje unina uKelly Smith, isoka lakhe uJoaquin Apollis, uStephen Van Rijn kanye noLaurentia Lombard. Bonke abasolwa ngokuthinteka ekunyamalaleni kwakhe. Abashushisi bacela ukuthi kuhlehlise ukulalelwa kwecala ngoba bethi kunofakazi obusha.
Between the last time, the last appearance and today, new evidence has come out to light and we are forced to investigate that that evidence that has come to light and that investigation is at a sensitive stage.
Icala lizobuyela enkantolo mhla ziyamashumi amabili nanye kumfumfu. Ungqongqoshe wezemfundo eGauteng uMatume Chilwane unxusa abazali abazothola iy'ncwadi zokwemukela iy'ngane zabo eziyongena emabangeni okuqala nelesishagalombili ey'koleni ukuthi bayiphendule ngokushesha lezo yincwadi. UChilwane uthi umnyango wakhe njengamanje ukugxile ekuqinisekiseni ukuthi leli qembu eselemukelwe liyafakwa ey'koleni. Nekuzothi ngemuva kwalokho ubhekane nokutholela iy'ngane iy'celo zazo ey'ngaphumelelanga iy'khundla.
The parents can provisionally accept the offer, meaning that space allocated for the child will be kept by the system, awaiting other offers. But there's a period to it, about 2 weeks or so, can be 14 days. By that time, you would be able to see that all the other schools have reached capacity or not. Then the child will be placed there in the provisionally accepted space offer.
Kanti ke ziphlungu zikaqedisi Zungu ezokwedlula emhlabeni komlingisi wemidlalo kamabonakude osemkantshubovu uSilo Motlaung. Motlaung waduma ngemidlalo kamabonakude efana noBackstage, Mamelo kanye neRing of Flies, kanye neBaskop efana neInvictus kanye neGangsters Paradise Jerusalem. Ushone neminyaka yamashumi amahlanu nantathu. Omunye usaziwayo ngasekho emhlabeni umfowabo kaMichael Jackson nomunye wabasunguli beqembu lomculo iJackson 5. UTito Jackson ushone neminyaka yamashumi ayisikhombisa. Wayeyingxenye yeJackson 5 kanye neyingane zakubo uMichael, uJackie, Jermaine kanye noMarlon. Ubesaqhubeka nokuhlabelela nabafowabo uJackie Jackson kanye noMarlon Jackson. Kanti kushona nje bekumele bayohlabelela eScotland, eNgilandi naseCalifornia khona eMelika. Bakwethu suke sithi ngqampu-ngqampu nje, uma usuke uyifuna zinohlonze, ziyatholakala kuma-apps ethu, iPrime Media Plus app kanye ne-EWN app. Nibe nobusuku obuhle.
Eyewitness News, in touch, in tune, and independent. For the latest, log on to ewn.co.za or ewn.mobi.